Burya ngo gusirimuka ni ukwambara neza. Niyo mpamvu Mama Junior Fashion Shop twabazaniye inkweto z'ubwoko bwose kandi ku giciro gitoya. Udukeneye waduhamagara kuri nimero muri bwabone kuri screen zanyu cyangwa se mukadusanga mu isoko rya Rwamagana. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow.